ndibo eji aye mekari kashio eji aye attach wing gum eji aye achi ochi won bro gewe ofe mwana ebido cheba oburi ime mkpoto aye mekaria. Christianity is a religion for the weak. Ndi enwenwe bu Christians. Yes. Ndi na achi anyi na kwisi na ala. Pay attention, there's a pattern. Look around globally. Ndi ana asaso na kwisi na ala. Ehe ma we ka oka. Esi oka e kakari onye obula. Yet you remain a subject. Anyi bu ndi enwenwe. Mkpoto ka anyi na eme. We not a shake ground. Onwege onye na atu ayo ujo. Jamie do least. Side ahụ enwere meka je side ahụ nke efu ndocha na atọ ndị ahụ ụjọ ịbịakwa na ba anyị ha wana eyi onye ọbụla ụjọ karịa ndị na-akpụ isi n'ala n'obodo mana ala bekee mana ala ndị ojii even na akwụkwọ nsọ ide ya ị ga-afụ weakness dị n'ime akwụkwọ nsọ ama gị aka ekpe akwụkwọ nsọ si gịnị tụgharịa aka n'isi ma gị onye a na-afụ ụra left and right okutere ume nke ka akwụkwọ nsọ kwuru tụkwasị obi gị na chukwu chukwu ga-agbatara gị ọsọ enyemaka until chukwu agbatara gị ọsọ enyemaka nwanne egbuola gị o nwanne ebeela gị isi ewerela ụlọ agbụmarie gị ntị. I know you laughing right now maka sọsọ ihe na-atọ ọchị ka ị nwedebere appetite for and I read you like book so ihe ọbụla m na-ekwu dị serious achọọ m wee dumb it down ka ọchị were kweta gị ka ị were kwele ịrere ere na mmadụ amadi ama ihe njiri buru ya n'obi because enyego m onwe m ọnọdụ enyego m onwe m ọda afọ jos kụọkwa like ndị igbo ndị ọzọ bibi kpọkpọ okome ejeela m ala bekee nnụ na anwụ anwụ na anwụsịa if you me that's the typical igbo behavior amadi adị m ihe nji eti ige ọnụ m anyị niidiri ime enyi nwere ngwa agha anyị niidiri ọyị ndachọghị m ọyị ndị ọcha achọrọ m iji otu obodo toro aka obodo toro aka ga-eri ego ego ọbụla ịtụrụ ga-aga towards ime enyi siri ike ga-agbatara anyị ọsọ enyemaka a na-achị anyị ọchị ndị a napụrụ ha oke ha broad daylight onwe ihe a na-eme nothing is burned down a na-achị anyị ọchị don't you see a pattern nke na-achị mbe mbọ onye na-akpụ isi n'ala nke na-achị wee onye na-akpụ isi n'ala nke jeje ịbata onye na-akpụ isi n'ala a gwara m gị sị gị Christianity is religion for the weak look around. Now who they give white the most headache? Ala akuba. I need to convert. Ayaka aluka long enough. Uka enwe ebe ojirai. Uka makes us weak. Uka makes us submissive. Onye nsọpụta na abia. Aga agbatara gị ọsọ enyemaka. Oge gị na abia. Ị na aka na eje. Onwe gị onye na abia. Tụọra m ụtụ. Ka m were m jee. Obodo m chọrọ ije. Jeje mara na. Onye isi ha. Oge nya ya ngwa agha.